Number six. Is it color? Number six is a tala. Number five, itwasale kanzel. Number four, amageza amahle. Number three, the best performing artist kuleli viki. Amavikela mbuso. Number two, this week, igcokamelisha umthandeni. And our number one, ukhuzani indlamlethe. Top six yethu ke yanamhlanje leyo.
Kuyingenza ukuthi umculo kaMasikandi ukhuzani mfoka Mpungose usaqhubeka ke nokuzihola phambili. Lapha ke kunombolo wanje basazi ukuthi ke ikhuphuka nezakho Masikandi Festival ke iTop 6 enamhlanje. Sizwa ke ukhuzani mfoka Mpungose isaqhwakeleke lapha kunombolo wanje bakungelo view bekade ke echaza kuyingenza zakwethu abantu ke abathenga amathikithi ukuze ke azokwazi ukuthi amaqhawe wabo ehlabane ke ngesamba semali engango 100,000. Wenganza wethu mina ke sengiphuma kanje ngomsizo mfana phansi Jozini kwamhlabuye lingana ngithi nje ungakhohlwa ukugcinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel mina ke sengiphuma kanje ngeinkoso admin bonke bephelele.